Atazi.
Ashobora gusanga atari byo.
None wewe kwanza. Wiyumviye gute kwinjira mu rukundo rw'abandi? Umva. Ukaja mu rukundo kandi z'umukobwa kakundanye n'uwundi. Ukaja ku mudraka.
Oya, nje narinzi.
Ntavyo waruzi.
Nje narinzi kuko
ni inkwano yatanzwe.
Urumva kugira ngo umenye yuko inkwano yatanzwe. Nuko kwanza tuba tubanza kwa dukundana. Umukobwa arinda kubwira yuko hari uwundi muntu bagendana. Kwanza baba yamaze gukunda. Eh, yamaze gukunda. Numvuga rero ivyo vyaje mu nyuma mugabo yamaze kumva yuko nanje harimo urukundo kandi rukaze. Kuko arinze yemera gutora indi nkwano, aba yamaze kumva yuko umutima wiwawe wasumbye uwa mbere. Nico cyatumye urumva rero nshobora kumukunda. Eh, kandi yarakiriye inkwano nubwo ntaravyemera neza. Yani byavuye urumva rero mu rukundo twagiyemo avuga ati wewe nimba wemeye rero yuko ibikurikira atakibi. Nako ne trabanda
nakibazo none ari nkamwe umuhungu yatuvye ko yitwa Bisma ni Bisma atokwemera gusubiza inkwana ahubwo avuga ati cye mpabwo umukobwa kuko naragutse urumva munkaye inkwana muragereka weho wo cifata mu gute
asha atayitoze fuma tugereka kweri
ndofuma mugereka mugo
mwana no binyo mugo mwana kurekura inanga
umwana kurekura ni
gikomo nabaho ngo nubizobona mufase yo chambiye
nko mugete uwo mukobwa twomaza akavuga ati cyiye kweri urya muhungu yazanye inkwano bwa kabiri cyane nta nshaka urumva vyagenze kunuko nuko wewe vyifata magode
ari nza bivuga no kwihangana gusa nuko nzi uko bitazo
nuko ziko bitazo Yes, wakunzi wa Stan TV Worldwide, this is Stan Promoter, kumunyene tukama tuwi wakorela. Uno musi naho, harinkuru, tukashwa wikubachishiza koku musi wejo urenganye. Inkuru ivuga neza ibintu hari umusore, tukubuka karu umusore, arira avuga ibintu urumva yakoye umukobwa, urumva ni ibintu bizunguruka cyane. Yakoye umukobwa inkwano yiwe, urumva umukobwa yakoye, birashikara muhemukira inkwano. Agiye uwundi rero uwo muhungu aho twamagije ibibazo byinshi nimutararaba icyo kiganiro manuka hepfo gatoya n'icyo kiganiro gikurikira urashobora kubona byinshi iby'uwo muhungu yashoboye kuvuga twaravuze ati nitwe byicarikira ngaha ahubwo reka turondere nabo bahusika bishobotse uwo mukobwa cyanke uwundi yashoboye gutanga iyo nkwano kuri uwo mukobwa kandi azi ko uwo mukobwa yashoboye kujya inkwano y'abandi ahari kandi yarari inkwano y'abandi nawe akavuga ati reka nange nshireke iwanje niho twashoboye kubarondera ndibaza n'uyu muramubona ngaha kugira ashobore kuduha umucyo w'ibyo bintu ingene bimeze ko ni ibintu bidatahuritse mu gihuzu yuko umukobwa mu dating yari inkwano y'abandi mugabo we nawe ukemera kuyigereka ntituzi impamvu yashoboye gukora icyo kintu nico gituma twavuze ati reka tumubaronderere kugira tishobore kumuganiriza nawe ashobore kutubwira byinshi kumana natwe ndibaza muraza kumenya byinshi kubijyanye n'ibyo bintu nkuko twabivuze nyene byanse guhera tuzobizunguruka n'uwo mukobwa tuzomwandonderera ndese n'ababyeyi tuba baronderere kugira bashobore kuduha umucyo ukwiye nyimbo umuhungu ari mukuri asubizwe inkwano yiwe cyanke ahabwe umwigeme wiwe reka kwanza tumaze twakira uno mushitsi kugira mushobore kumva byinshi bivuye kuri nyene kakomeze neza
imeze neza cyane
shine nyinshi kaka wabereho
asante sana
kumazina bakwita gutembeka
kumazina abanyita
Sylvain itanga ibiriko biratrendinga ku mukobwa musanzwe muyaga wowe ubizi cyanke iyo nkuru ntiragushikira
eh mani umukobwa yo mukundanye havuga ibintu byinshi ni byinshi urumva bigenda bica kubivugwa hariho byiza hariho bibi ni urumva Nico giye sinshobora kumenya we yuko hoba nawe ho barantu warakumvise mugabo ibivugwa muri mu rukundo bitegerezwa kuvuga
we kuvyo wumva bivugwa ni byiza canke ni bibi ku mukobwa mukunda
eh ni byiza man
ni byiza
cyane
nta kiburumva kivugwa kuri nyene
nta kibindi umva kweri
ndega umaze imyaka ingana gutuvuye uvuye mu twumvise yuko umenga nti wahanga mu Burundi uba washitse gyari ngaha mu Burundi
cyo mu Burundi ebana Haraheze imyaka myinshi.
Haraheze imyaka itari
myinshi. Uhari. Ingana niyo ngana.
Uri ngaha nyene mu Burundi.
Yes,
biravugwa yuko hari uwo mukobwa muyaga yoba watanze inkwano guheruka guko mugabo inkwano wageretse ku nkwano y'uwundi musore. Ibyo byo byo ubizi cyanke ubivuga kwiki?
ivyo ivyo ndamaze kuvyumva ariko sinda tora neza
kubabariye
sinda vyemera
ari nkamwe uyumva ko ari byo decision ufataniya
eh setse ngo nugusubiza
nugusubiza
nugusubiza setse no gusubiza mugabo ndizera neza ko intelligence ubiza ahubwo gusashobora kuba hari mungira ngo uba yaravyitayemo niwe ashobora gusubiza
niwe ashobora gusubizwa iyo nkwano niwe uri ready kuyirihe nkwano kugira umukobwa mugumane cyanke uri ready kumuheba umukobwa agendi ari hamahera y'abantu
bo iyo nkwano nitwasanga nyene ari byo yaratanzwe kuko hari n'abahungu usanga kujya kuntu bagenda n'umukobwa bagendana hama ya muteri poto agatangavuga ati ebana
yandi
ibintu byishya
nakaga sabune yamugurira amubwiye ati gende umva indugumba aguma yandika mu makaye
ah wewe rero kubera abavuze ikintu abifatanya uvuga ati yabaye inkwano nitwasanga rero biri mwivyo bwabo kabu bombo cyanke ni bya bisuguti aho urumva zo hatama gato gasanga ari inkwano nyine ijya rusanzwe tuzi tuzomusubiza nta kibazo
nwe abavyeyi biwo bo mukobwa mugiye mwari ko muraganira nta ico kintu kuko ndazicyaravuzwe cyane nirumva kandi bategerezwa kukimenya n'abavyeyi bawe n'abavyeyi b'umukobwa bakakimenya umaze gucyumva ikintu wa watanze ko uvuga ati iki inkwano ndayitanze mugabo ninasanga ibyo numva ari ibyo wiki ikintu wavuze ati ushobora gufata nka decision mugozo sanga iyo nkwano yarariwe nica
bo je decision nafashe ninasanga iyo nkwano yarariwe nkuyisubiza mu mahoro n'umutekano
umukobwa
umukobwa ndamutahane kabisa
umukobwa umutahane eshi bavuga ngo na madorari abituma ngo urumva ngo yemera ku mafaranga ngo nico gituma ngo udatinya no gutwara abandi
Uyaye urukundo gusa iyo umuntu wamukunze amafaranga usanga ari nyuma yiwe
amafaranga ibyo bavuga rero
ibyo bavuga sivyo aya ni urukundo gusa
ni urukundo rutuma byose biba urumva none kwanza uwo mukobwa mugiye wimbi iyo nkuru iri kya trend ndibaza amayaga cyane ntishobora kurenga mutayazi
cyo kunda
so uwo mukobwa ukimubagije ko icyo kintu cyo ko yaba yarariye inkwano wewe yakubwiye ko arubwo busuguti cyanke yakubwiye ati giye barashitse no muhera barayima nkuko umuhungu abivuga
mbo ibintu bijanye n'inkwano ngira yaratanzwe mugabo naho nyine sindabizi neza kubera yavuze ati je hari umuhungu twahorana yarampaya kana je nibaza yuko yoba yari nkikade kujya kuntu abakundanye nyine babikora sinze neza yuko yoba ari inkwano nibyo urumva rero urumva ni uwo muhungu yaza akavuga ati je ni inkwano cyatu birabira hamwe turabe neza yuko yari inkwano bisanze ari inkwano asubizwe hama agende
none wewe ukicyumvise kwanze icyo kintu kora ntiwaba waragirega igikorondoro umuhungu umubaze wumve cyanke wacye wicira nyene kibaho so ugati nkene yazondonde
none ugwaye n'ubwo ndera muganga
ugwaye rero n'uwo muhungu
umuhungu ni wafisi ingorane ko wumva yabuze umukobwa akabura n'inkwano je nta kamara ko kumurondera
none mu gihe yofungisha uwo mukobwa uwo madame wawe we ntacyo bigutwara
oya ntiyo mufungisha
none yari amafaranga y'abandi bigenda gute
emba ari amafaranga naje ndiko ndavuga ati nimba faranga yaririwe navuge bamusubize muganaho urumva kubera nawe nyine nkubo haraheze igihe numva bivugwa ataza ashobora gusanga atari byo
none wewe kwanza wiyumviye gute kwinjira mu rukundo rw'abandi urumva ukaja mu rukundo kandi z'umukobwa kakundanye n'uwundi ukaja kumudraga
oya nje narinzi
ntavyo waruzi
nje narinzi kuko
ni inkwano yatanzwe
urumva kugira ngo umenye yuko inkwano yatanzwe nuko kwanza tubanza kwa dukundana umukobwa arinda kubwira yuko hari uwundi muntu bagendana kwanza baba yamaze gukunda bayamaze gukunda uvuga rero ibyo byaje mu nyuma mugabo yamaze kumva yuko nanjye harimo urukundo kandi rukaze kuko arinza yemera gutora iyindi nkwano aba yamaze kumva yuko umutima wiwawe wasumbye uwa mbere nico cyatumye urumva rero ashobora kumukunda kandi yarakiriye inkwano nubwo ntaravyemera neza yani byavuye urumva rero mu rukundo twagiyemo avuga ati wewe nimba wemeye rero yuko ibikurikira atakibi ntago ne turabanda
nakibazo nakibazo urumva wewe urakaze
cyane go
naye gene no twitege rya
yo vuba cyane
turabona save the date
iracyari mu kinyegero
muga ntibiraje habona
itaye kintu taraje habona mugabo mariage yoyo iri yagufi
ikibazo none witegeye gukemura ryari ni ubwiye kirimo igana gute kera kizobe cyavuye mu nzu imyidogo kuri uwo muhungu ihere imyidogo ku bavyeyi b'umuhungu ihere kuko na urazi ari nkawe icyo kintu gikorewe uko ushobora kwifata ko bidashobora kuba ibintu bimeze neza uri kuri yategura gukemura gute icyo kibazo
Eh ndumva nyene biragoye cyane nyene biragoye nko kwakira nko ku muntu basi navuga yuko yanyazwe cyane cyane urukundo. Mhm. Cyo kibazo kugikemura. Mukoje ubu ngiye kurondera uwo muhungu. Kwanza namubwira ati we kuvuga ngo waribwe ingo uvuga ibyo wibwe ama bagusubize kugira ngo twebwe twe no mukobwa twigirire mariage atakira
atangora. Yese umunsi wagiye kumurondera uwo muhungu ndibaza urashobora kubiteka kugira abariko baradukurikirana kuko babitanguye après urumva abatanguye kubona ibiganiro byacu abariko baradukurikirana bashobore kubona n'umwumvikano iyo uri kuraherera bashobora kuduha kalendrier yawe uri kurapanga kubananira n'uwo muhungu kugira icyo kibazo mushobore kugikora mu nzira kugira ngo tuzohashike tushobore kumenya ngene ibintu bicyo baranda
bo nk'ubu ubonye turavugana nawe sindamurondora ngo ndamutore kugira ngo tuvugane cyenda guha kalendrier urumva shobora kuvuga kure cyangwa avuga hafi tutarabonana mugabo gihe twamaze nyene ku kuvugana nawe
naho yari nko kuri telefone
eh ndushanda babwira na kibazo
kugira icyo kintu gishobora kuva mu nzira none ari nk'amwe wa muhungu yatubwiye ko yitwa Bisma ni Bisma atokwemera gusubiza inkwana ahubwo avuga ati cye mpabwo umukobwa kuko naragutse urumva mumpaye inkwano muragereka weho wo kifata mu gute
asha atayitoje fuma tugereka kweri
ndofuma mugereka mugo mwana no
binyo mugo mwana kurekura inaga
umwana kurekura ni
gikomo naba ahubwo nubuzobona mufase yo chambiye
ndego atubiye kumazina ko yitwa
gute nitwa Steven yitanga
uwo mukobwa wumva ari karateri ibazo nawe bamwita gute
nitwa Adeline
Adeline
ndabona ko njama kosa sari kumvuga
oya kumuvuga ni ibyo none ko kaza karabaye bigende gute bigende gute yes bakunze wa Saint Evode wa Adeline Steven nyene kumuya mabakorera behind the camera ni promise twari kumwe ne numwe nkuko mwabyumvise nyimba mwakurikiranye ganiro cyacu kuva ku ntango niwo turi kumwe n'ubu tugiye kubaronderera uwo mukobwa nawo ndibaza tumurondera sibi
aya sibi bikwiri
tugiye kumurondera nawo twumve ihitamo afise kuko birashobora gushika bikabiva kuri force y'ababyeyi ababyeyi bakavuga ga muhungu rero nawo katoye inkwano ntitumukeneye dukeneye uyu urumva bivanye n'amahera ubugiye werekana urumva
byose bibaho
ibyo byose ni ibintu bigize bibaho rero ni byiza nawo nyine uwo mukobwa ko tuzo murondera kugira dushobore kumenya neza na neza kandi nyene yashoboye gufata decision canke hari abantu bari kubagirana baramusirukinye yari giye nkano yawe ushobora kuba yaratowe mugabo igatobwa mwene kugugwa atabishaka ibyo ntiwemera ko bibaho
ibyo ni bibaho kugira ngo itogwe mwene kugugwa niwe yabishigikiye
erega ashobora kubishigikira mugabo ntuzi none ko hari umuntu avuga ati udakoze iki agi ntuze inyuma agi kintu mwinyu avuga ati udakikoze je na wewe ni ibi je na wewe numva bivanya na force ibihari ukacuvuga ati acha ni fana
aya sindaziteze
sindaziteze nko mugihe uwo mukobwa twamaze akavuga ati je ko yero rya muhungu yazanye inkwano bwa kabiri je nta nshaka urumva vyagenze kuno kuno nuko wewe vyifata amagote
ari nza bivuga no kwihangana gusa nuko nzi uko bitazo
nuko ziko bitazo yes bakunze ba Saint TV ni mukore subscribe muti bagira kugurura notification kugira muzoronke amakuru yose akwiye kuri no cheno yacu turabakunda cyane mwese mudukunda ciao.